Je, unajua mi sina hela ila nikiwa na wewe. Yes, baby, unajua mi sina hela ila nikiwa na wewe. Tajiri,
say,
thank you for joining me.